sinyusi zangu zili kope zangu zilivyokuwa ndefu, and then and bam, cheki to 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 ile, yani to 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 ile wenye hapo vachi. Yani dada, kumalizia muonekano wetu wa leo, and I'm ready to get to my boyfriend.